Umkopoza TV sanibonani. Uzama mapho dlabazame usebike udaba lokuthi ba endaweni abasebenzela kuyona bathole ngamathambo nokwaziwa ukuthi ngabe amathambo okwani. Uzama mapho dlabazane uposte inkundla zokuxhumana ku Facebook upostele la mathambo wasebuza ukuthi ngabe amathambo okwani. Wasequba ngokuthi usebenza ngaphansi kwenkampani onogada abagada ojantshi betimela futhi bafike ngoJulayi. Uthi leli khanda baqale ukulibona emavikini amathathu adlule futhi bareporta emaphoyiseni namaphoyisa afika. Amaphoyisa awazange alishaye indiva lena kunalokho athi azofonela abaforensic bacheke ukuthi ngabe amathambo okwenzani. Lo sisi uzama maphodla bazane uqhube wathi okubuhlungu ukuthi sihlala nawo leli khanda futhi amaphoyisa ilokhu ahamba lokho lokho awazange uphinde abuye. Bezindaba zomgobhozo TV kuphinde kube ngokuzayo. Siyabonga. Kumgobhozo TV sanibona.